amazima twafuna musao imbala baby na musuna invadezo lususu waziwonyezo natazirabako Brenda Beauty World
bano bakafulumu kujanjaba endwadde zensusu
ensigo byakwokya janku Brenda's Beauty World ojanjabi
bwe basoka kukebera okujanjaba basomesa abana bobola nabo bolenzi enkozesa sabone ntabula y'ebizigo Brenda.